the supervising counselor of Osimiri South Local Government Area of Delta State, High Chief Dr. Ikubo Tony Chinedu, aka Ofia Furago of Delta State. Ofia Furago is a perfect gentleman that believes in promoting Igbo culture. Ofia Furago, as is popularly known, has recently advised the youth of this generation to work hard. He said, "Hard work is the only way to get rich, not otherwise. Trying to get rich quick is a scam of the highest order." He made this statement while lecturing on custom and tradition of our culture. He said, "Our culture is our heritage. People of different tribes worship God in different ways. Hindus, Judaism,
Chief Dr. Sir, Emma Bishop Okonkwo, Okpurisi Ruru Ohanichi, Eze Odenigbo, Eze Nnanyerudo, Ochina Nwata, Chairman Managing Director, Ekuru Group of Gumpens, Lagos, Onyoma Ayekele, Ihedoro Mmadu Kwachighi Mma, Ayekele Chief, Oke Okere Eke, Agbawo Dikis Nandi Izogu."
Mma, ka anyị nweta afa gị, afọ mbụ Chief Ofia Furago, Chimari Ntempo. Mana ezigbo afa m, nne na nna mba m bụ Chinedu. Mana ịma na nne ga-agụ, my grandmother agụkwa nke ya, nke mmam gụmbụ Chukwu Ukadibia. Mana along the line, my mom gụm Chukwu Ukadibia, my grandmom na-eme traditional ya na my grandfather. And also my mom ka amụ, o mesịa ọbụlụ mmụọ ka agwụ mma. And my grandmom na-agụ m na-akpọ m Chinedu. Then my mom na-akpọ m Chukwu Ukadibia. Because for now, about that, I agree.
Chukwu Ukadibia na ị na-akọwa n'afọ abalụ ga-aba ha ọ gaa ne m
afọ abalụ m aba njije skuul na primary skuul. Mana my grandmom na-akpọ na kanta dị afọ bụ Chinedu, bikos ya na my mom na-eme ndị ikwe na ndị ekwere na na-eje ụka na mamiya na-agọ mmụọ. So along the line, odo Chinedu azị bụzi nke bịazi bịa mmalụzia m ndị mmadụ kpọbazi, bikos mụ na my grandmom bụ ebe m mpe, mụ na my mom bili na ya ba arụ. Mana mụ na my grandmom bili arụ adị m mma. So my grandmom ya kpọrọ m fọsọ m, my mom ga kpọrọ m fọsọ m debe na bia. A ga-edezi m arụ nke ikpeazụ dizia week na nwoke atọ ka ije bụ ife na nwata. My grandmom apalizia m nyezie mma akia n'iru. From there mụ na-ebelizie. So that Chinedu azị analụzia m afa.
Okay, onye ka Chinedu si bata n'afa gị?
Yes.
And ịmakwa Chinedu bụ afọ Igbo.
Afọ Igbo, Chukwu Ukadibia bụ afọ Igbo.
And chi bụ Igbo ka ọ bụ. So ị nwere ike kọwa ihe furu na chi?
Chinedu m abụ chi m na-edu m.
Okay.
And afọ bịa supersede ya. Bịa mọkwuo mma. Bịa bikwuo m mma na arụ bezo na ife m nne nna eme chi m ma anyị ya. Chukwu Ukadibia nke agụ m oge m nọ na skuul a bụla eziokwu na my mom gụ nke ya bezo na enwere na ife ekworo nne na nwa na ị na-eje ụka na nke a na-aga ọmụ. Mana ife Chukwu na mmadụ ya abụ ele ka ọ ya abụ, o ji nkema ka m ji wee malụ na ife onye ya abụ ka ọ ya abụ.
Iso na ndị na-akwado omenala Igbo?
Ya, ana m ekwuso m na-akwado omenala Igbo, maka na omenala Igbo bụ ife kwesị ekwesị. Na ọ bụrụ na omenala agwụ m anyị, na omenala m anyị na be nna anyị, na ọ bụrụ nke nsata, ihe eme ya mee ka ya nka na isi na nwata wee bido ya at the age of 12 years. Na bifo omenala ya. So, eso m akwado som omenala Igbo.
Mana ọ dị na agbụrụ unu?
Nne m nne m bụ dibịa, nna m nna m dibịa.
Okay.
Nne m nne certificate ya dịkwa ebe a. Ọ dibịa ka ọ lụ na Asabad sef. And ya nwa na onwe ya na-enyekwuo ọgwụ.
Okay.
Maka ndị na-achọ nwa.
Okay.
Na-etruti so many sickness, ma infection.
Ọka nọ ndụ kịta?
Mgbe ọnwụ gụ, eji m ọfịa.
Kedu ife natara ya oge ọ nọ ndụ?
Oge ọ nọ ndụ, ife natara ya erikanụ.
Okay.
Ọgwụ case.
Okay.
Mana mmadụ na-achọ position.
Okay.
N'ọfịsị ya. Na mmadụ mmadụ bịa na-achọ ya na position nke ngịnwa. Si na ịma m na ọnwụ na nke yi. Ọ gọsị m dị ọgwụ. A na-ejikọ m ya lụọ ọrụ mmadụ. Onye adaghachiam hilo ọsọ adị ebe.
Eri ji rụba ọrụ omenala Igbo a, kedu ụlọ ifugoro dị na ya?
Ụlọ mfu na ime erika. Ụlọ mfu na ime ya bụ arụ si ike ya na nwa na ego oyibo dịkwa n'ime ya. Maka na onye lụrụ mọla onye lulu ogaziele ya obiakwa obianye ekene ekene ona bi enye na enye na enye m obi anwule maka na m na nke dibia gwo de mma bi ozo echi so na ona eme m na adi very well excited ni mkpulo bi m nile ana m enwe obi anwule because onye abianye ekene a ona ana hey nsi na wa ni fa de kwa m ka film na mara kwa m no na ka o yesi de ana mara kwa malu no bro gwo ni na dibia gwo na ele Obro osu na na dibia ka obo dibia. Ochukwu nwe 100% sure. Mana anyi bo dibia. Ochukwu ke mkpologu na mkpa akwu. Chukwu ke mkpologu na mkpa akwu ayi we na use ya. Ka ayi we na yelo ndi mmada aka. Mana ochukwu kwado obena mmezu. Alusi de. Maka na alukusi. Yes. Alusi ba alukusi. Ine mi for job. Alu akusi. Obu na alusi adoro nwure ye joka. Alusi aka na afa kwapodo no ka.
Ifo
you do now, na lose bun ni na me me fa na na ato yin. Ore na ya na azu. Mana ndi uka no ye menjo, oje yo mbayale, nuku na ona uka. Atna bayale ge, mana o me na na bun ime mmadu njo. Icho bo ni ime njo. Iyo ya mbayale, ogbayalo ge. Ya mana ni nwoligo onwe gi. Mana obu na ogbayalo ro ge. O mbi jogo di ayo. Fori na ogbayalo ro ge. Maka na iyo ya bulo ye mai fo ya ogbayale yin. Because no man never know your young boy Ali. Go lodge, Namania Bessipola, a young boy Ali. You will lodge a melee belly, a boy Ali of the Lana. One day, boom, Chimarin Temple.
That is she do than China. That she now, Kai, yeah. But as in the full meaning of that she,
yes.
Chimarin,
she
need boom, my personal. God,
yes.
They hear. So
then can more chum can more between the mille.
Okay.
1 million cambo. Okay. But can million across. Was not million idea good on my ever man the mille to come now like. So when I am no one in million. But no one in million no mjay belly at belly on our lum. Or when jay yo ya say on a melomia. But I have a name walk, you may fall. Ngolo Fanta, no j. Ngolo oda, ngolo na boda. Ema no de tai ona abali yo.
Yes.
Ngolo ko ngolo da ti na aka mje na kulu nda nwaari, ngolo soje. Beli akwa ni mi fara, de beli e ba. Ona oda oda se ba pieces ya. Ona kan nda nwaari ge si da kulu si business, pieces o do ya nya. Era ma ka ko me. Ma ka ngore fam be. Ma na ze ke ngore ngolo atlo mu. Ma na ko me na nki na eme. Bu nke afa ti di mri asaru. Je gwola anya ogu. Ya pete wali mmele saro ile kuku ojo ni si anyi mmele ya backfire yi maka na hiti dai ni hu mmele ama mmele oso mmele wala no bu mmele mmele ne zo ama ka mmele zo no wa na ya ma isi ya ana nworo na yi mmele zo abla mmele zo ya bale ya so ya me mu ana ngom ejuro mu mmele
ni mana won fe ai to ka isu tokwe mmono ne nu ani na mmono na mmele ke tun ke kaige
mmodo ba mmele kaige
kadi ko si dai
mmono na mmele maka even ne no wa na mmele.
Okay.
Makana mmili bu spasiri, mmili na emenyo oku.
Okay.
Uwe lu mmili uwe ti, imade kwa si oku tu yana, mmili uri onyo uri oku yana. Mmili uwe lu oku kata, agungo kwa oku kata, buta oku waya baka tangwala mwaya na mmili. Mmili buri ya. Ewe uma mmero baka mkisa siya ya mmili. Iga oku wa bota.
Okay. So, mwananjia na mfani usuhu wa sina jimini na nye fan suhu. Mwana hana 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 hafuto mwebe kateto ura kwa haede. Afuna hana yugo nkoso.
Ofudi nimi ya ewe ni iwe. Ama like na yukuna mkota ofiodom. Wanja arosho ibna. Ofiodom. Mwantoke land ya. Ofodom nini uwe di anxiety of sexual intercourse. Uwe na kuo.
Yeah.
Uwe di anxiety na uwe wata mwanya like amu ye kenye. Iluo. Na la even kete kijeli ya di gale inu. Kwa tini uwe di anxiety. Ima mbule ya buche mwanya yemili. Me water.
Okay.
Ufo nne na ibo no ago ala rola. Ago gba fala abale. Yeli nna lo. Atun nja musu. Ye ri jukana fo wela robola.
Wela wo.
Oya ago na ago aran fo o lo ni we na kpo. Abale lo ngi yeli nna lo. Ye ri jukoda fo. Abi ile le nna lo. Ngwa kuite aran da kai ten ni mabale. Ri enni. O nne ndi nne ne ri nna lo so dem bu ndi na wash wait. Ndi nne ri nne abale. Ba ga fo fi ku. Nka aga. Ozo kwa ne ngo spiritual. Part of it. One, but even can we say you're in the course now, I'm not dimbling in your sub. Imanjabo no kajana band with dimbling because you don't know where you are called for. Only every mother belong. Yes. In everybody on the one planet they belong. If you don't belong, they'll belong for you.
oge nwele bi ye belong nwe bi ji aka n'ebe aka belong I belong oro na mmili I belong oro amusu na abani na efefe ugwu isi asem no no mo pusi card so ye nwele nke ye ma ni the presenting and e kabakwa ro jondi bu nu mo ge bega mai we bega na ije ye yota yi o nne na to nwa abi na mmili je yo nwa e ti fuje na bi ko mmili je yo nwa mo no na to nwa na je ni mbura isi aje
yes
o je fuzi ye kabakwa ro nwa e jogam na mmili je yota yi Unbelievable plant planet, a biggest naga. What am I going to do when the only available pastor? A band of my water.
Nah, cast.
Cast, but they basically, your team. Oh, guys, about fire, but okay, man was easy. What am I going to do? I'm on the other Takataka. If you know one jay, suppose you want to go. Or I was in me. But no belong wrong, it will belong. Am I ABC? It please ABC. You will know me. I cannot worship idol. I cannot worship mommy. But many of us, not only the there's no name, there's no name. Only me and my mom will be able to. I'm not asking my mom to bring me money. My mom So I don't need.
So when I come now, I'll dry now. By India, they're in and run out of hunger. I go up at all.
India, when India moves, we get in and all.
We need get India.
And in India, when India, I bago da from all. Oh, and I'm a poison now.
Are the possible?
Go on. Are the possible? Spiritual then. A dry poison na lo mo. E to go in those dem to change that change mo am to roi. It was very spiritual. Send the bazia na lo. If you na like, e wole anye gem na libu mo. Ili jafo ya za. E ya baro. E afata ba yo kwat no osa. E bulu poison mo bo osa. E la gro go osa enyu obala. E nwuru. Ma na imaro no spiritual
poison.
Poison kenye gi. So that is why.
A boy fini na akporo osa bo osa.
Mba. Osa e bulu gini ya na osa na ebu ya. Afotabayoku, osa. So, okay, we're going. So, I'm near a bendo. Never from near me. It's very careful. Makana spiritual day. Physical day. Makana spiritual supersedes physical. Makana spiritual. Makana spiritual. I'm a boy in a physical.
All right. And they are more, and they are not asking a million and your fans so. Now, how we call them, Mary. Manahasho has the an. Kama ka ha jabo ka je me bi anu ka o de possible
o ya ka na wuwo nwo ge o je sie o ya ka belebe o si o je sie fe no neje mba some of them I am batalo nke batalo ndia na me na me o de uka na mba de na abane around 8
yeah
be gure ma re no kebu ke fu mu na fa e kuro na line na be fa na
ekpe
si bo so on ni ka mka na wuno de ifia
okay
mana na abane ai na fa na akpa no na mba na mbele
Okay, mana onye mmiri na enye nsogbu na dika onye mmiri malo bia ka alu ori oru oru ala alu na o ka obia lewo oru mmiri ka o ka set londi ma sana set londi mi ka hapo na o ka the possible
ada set londi mmiri final
okay
ada ku ngodi
ko waro igbo ko waro ranese
ke esi eme ife ndi mmiri bu na ogboro na ebia afa mmiri awa ya afa na ndi mmiri je yiso ika ba oru je yo ya biko se ke mo di owa yi mana ya na enye nne mana ya rapo iki mo di owa yi eku ngodi mmiri Nobody kid now so fine. I was in a wife. You jumbly. Eba isi. Opute. Eba planet isi.
Yes.
Iko eba yenyefani. Ibe beleni CD. Obe beleni CD. Mo isi nguli. Ago ya nudi yepapo. Magadi mbili ya nati. Digo tumu tofu. Omuloko. Digo luna luna lo. Amalo siyang. Dimbili ya na bayali astored. Na bari ya food giant man. Obali ya yenu. Obulo dimbili ya. I didn't get you on. So now you malu the procedure. You know, settle here with Uche. Makana back he belong. I go in.
Manae malu finally, because in the morning, he isn't there. All the million malu. It's like a harsh area.
Okay, Lord. But in the morning, you know, you're going to be a little bit of a mother. I'm going
to be a house. I'm going
to be a house. I'm going to be a house. I'm going to
be So, cause we are the Ubua. On one babble, so one bag of beer here, you are, you know, I got an inside,
but what I'm never by you are your Maca Adrocha Maza Ebele. Ibu Mado.
Okay.
Lacunsi. Yeah, yeah, you are young. But I am on waste. A good never waste. It will not keep ever waste. Cause neither up here.
But when you are again, where are you going to
pay? I'm on Ebia, a one if I lose him.
Yeah.
I will go to the yalo.
Okay.
I was a lay alloze for class and I'll leave him. And wherever they are, if I'm on you see. Mana kusuku mimi kuifa ozo baka na ime njo yo ai yo ka popule ya loa ijo ka menjo ozo afu ya takalenke tambo
Alright, new wine, bia. Ndi oru mmiri bia keta new wine. I ga kpo ha bia ba new wine we sacha ha.
E ba ka na saru. Because ma na ma saru na na. I saru na na nkete. Otu obni sa na na nkete ozo lia, obule ala na bia. Ma ni sa ya na mmiri, mmiri ebuli ala me gidi. Na agbada. Cuz aka mmiri ji bru super seed. Mmiri kalese. Mmiri na yunwe problem. E bia. I sa si ya na aru ya. Sa po si otu. E po ta si bugo tenu. Ma na ka ba kwa ro ko ba kai. Oto. I carry the water. I don't know where it came from. I'm going to go. Can make it a muddy bay. See in a gentleman millie. I'm going to go. I'm going to muddy bay. See in a gentleman millie. I'm going to get one. You've been a bed here with all. It's in a muddy friend of me. I've been down also. But I want you to be a wine. You can't do it. You can't do it. You can't do it. But I'm going to go. 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 I'm going As on a move on,
body of us.
Fish not the bone one begin.
Dalurin, in I and I can degree, oh, when I you pun for a mamma, Nibo. No, no, the Bekiana, we are Chief George. He got that. So, you call for Naka, I can't make you the coach.
Yeah.
Kawalibo. Go when the national head for a yap rabble kind of for what there is no jubble
and carbo. Okay, babe. I'm not in the name, Monsieur. It was a layer conclude. My robber was able to call you a lay. About what happened, mother was going near down. My robber was eating up on a eating, call you a lay. But I'm not busiake, letting you any Italian no. Go away, vegetarian, go away, salt, go away, lay, go away, piape. Some car, even while not William, he got for wobble, George or
yes.
So let me see your name. No one is a busy and Anna.
Okay.
And I conclude. It was in the day job. For where they be, Ogo. I put a Renando. I put a known. Mark where if you seek.
Okay.
They can age them, Mado.
Yes.
Monamu Sunatai, Naben, I is an Emma Brom Mado. Monamado job. A job. It took me to destiny. Send Angula no one, no moon, Waka no one. I'm not where I am, Baulu. Ibulu onye afọ onye iwe labia imakpara afọ mmadu
yes
ebele yare ebebu obu nwoke ko bu nwaanyi di na ngula anyi na mma ndem mma asem mmodi na ngula chobu onye mana bunno onye anwa na ebele mebele na ya dele mna mma edikwala onye na mma mana ngi o mabekwa anwa pe ebele ka mmadu nwuru ya bu nso anyi imakpa afọ mmadu eba mana bunno mmadu jide yogo akpo onye na phone ya bia go ogwu ya osu na ma mbero I bought her some days, be a little bugger out on Alice. Or soon I'm better, a bubble year by Alice. A bubble year by Alice, ever has the Alice Jetobia, Kijide. Ijidia, Abraso Ibuebu. I can quote us. Obron a mother, the mother, the mother gown.
Okay. So ya ham,
Obron Mosson a yawn.
Okay.
Oh, and then I can quote us. When doing the men of family Farani, the Ungulani, the wooden crag and Megana Galafa. I am even Angulu, no one out now to Alice and Angulu. You might leave us, okay. You come out of the beach,
yes.
Yaba, Malka is in me. Come on, Yaki and Abirota. Moy, dear. But on Yaki Abirota, what if I'm more here? I'm one at Begolibe. We're neighbor. My name on all DJ. Oh, but me, you send the world with your womb mother.
Okay,
with your womb mother. My other side, you go. Alice, not George.
Can you come over here and keep all okay? I'm keep all the same. Oh, funding, I don't have.
Oh, but one cave water. Maybe you go to even, yeah, in May, or believe up on Eguia. Eguia may go ye me. No man draw to wait the name.
Okay. Manon did be an away.
Liban Abonian, look at new land.
Okay.
Okaremba Wiz.
Okay.
Marin Ketoyo, you will learn your legend, Leveliamozo. Oh, yeah, Yabia, who's named Yamoro. Government in force will have Omoro.
Yes.
Mommy, you don't marry Angel. My name Bellundiana, Bellundimbo, Bundy Chie. Pa yen nene kebe ziokwu. Ọ bụ na ko nya dịọcha ngọ ama mgbu ya. Ma ọ bụ na ko nya adịọcha ejudie. Maka na rie bụ nka afọ, debe bụ nka afọ. So ya.
Dalori nene ife kanko. Ai fukura agu eba.
Mhm.
Ọ dịkwa ka ọ daba na ife a na akpọ gị. Kedị ka agu si batazie na afa gị? Kedị ka agu si nọrọzie na nka?
Ya
nka
ka ya bụ. Ya fun na before I begide belu eba. Only a money double lead. Macanofia for Lago Abro Belofia. If you didn't name Abro Belife, Madame Talucci. In a spiritual realm, women know one man on the presenting.
Yes,
yes, someone didn't issue Odom, Odom, Odom. When the Nabana Fanny she has Fanny she in Keta, my spiritual realm. On one didn't have any she, eh? Rabbit, you could move an avian, you could be an avian, bro. Oh, you got from the Evapota, Ebuquania.
Yes,
I can you could be a more spiritual one. If a man abono, but I'm only about an afiki, my Naila motto. My was even in a spiritual realm. Oh, yeah, I'm only presenting, madam. So, you can move up of ever lago bago, can get. And I go by Matagoto Ago. My two Macalambo, Agua, in a spiritual realm. Macanago, no put an ife. Yelina Sizo. And Agua, I get the one, I was a chubain, the Galosia, no Jagua. Be you put on lock.
Dick, oh, yeah, Jim Mado, I be a yogi because.
Oh, yeah, Jim Mado, one on Yamunsu,
Nayanso,
Amunsu, Buna, Nitro, and even one name.
Okay.
And I walk on a muddy bear mangamiru. Yana sina madi bi na wanya mama mwa ukana ngula mwana wanya bo wedo na mangu lito property dia yana li aya nike ehe apa pozali yebwe
obido
obido ambao geje dugo da na mambi dugo da moment o ye jeju ajuju before okay me. Aya bogo di bemo bo bemo do
so ina kwa na onwe ga abu abu na muta ho wa mo wa nwoke na obi eba besalu mmo
ya ndi ndi
kai bagone ni meke gwa yin ke nke na alo
ndi we can see the memo behind all this they are saying on zebu ndi ndi
ndi ndi na
kedo ndi nwanyi ai no ni iru ya kai gare ma bene ibe
ndi nwanyi kai no ni iru ya bo ndi nwanyi ana ezi ozi naza naza makanya mara harus sebia, orang yang family.
Yes.
Usir dari sini, balaba. No, nasi dia yang give dia. Kita kita belok nih, isinya emang belok. Nih bawa kalau kasihan nih nak gom dambu ini, mau nunggu tuh ini nih mian nak kayu bi.
Yes.
Ezi puzi ozi, nih mau aja, wala aja. Sakota sih aku nih nak aja kar. Dari one side.
Oh, ni possible.
Go go.
Oh, wanya zogoro.
Zale wanya jawa, akhirnya ada rocham. Mangi mau gua, zat tanya nih lo. Omo won ni ti aka no wa ya gala yin
so ina kwa ni fa de ko hin ne kuna de possible
alos na za no family ana za ngulu
okay
ona eme ona ti cha ngulu
okay
ona eme ngulu ngulu ara ga ni ru ona eme ngulu ida ga ibochi mmadu onu nge mara na ekwu okwu si asi ni si onya onya to onya alos alos ga za ngulu unu amba za ngulu na mo okay mangwele no eba alusi jifa mkana untende bi uwa alusi
mana amekwana ka hasi bi a shop ta na alusi na alafa
ata pota ade amme da alusi obi
okay
apo ifa na ba mana na 20 million no yebu alusi nka ade go konya ade ni
okay
ochi li ego mana bu na ifu no onye ife na ewute na ife mko bo man dobro onye me ife ki ife na ebezi ife ya ka ba robo da do alusi obi igoli ife na na egotelia we pet ya ya na bo je na ba 200 1 million 5 million ko wesa sala alasa maka fno jido go made jido ga oko de maka de bezi
ani mezi dalori ni ai kene ege gosigo ni aye ko si we no lo na azu bi because it's na anya na young wa bi e ba no ge wote nwa e mara ka ke kasi aye pa ni e me bi go na
ka si o sim conversation about
ko si we no lo
nka nka ma ni me no wa e no ni me if you are oku nwa na aka
ne ne wa e no ni me
oku nwa na aka
okay
ega afunwa
yes
oku nwa na aka
okay
ifu go ndi che na ofo
okay aga bi dina unye
dina unye
okay ha wa bu ndi na afu maka kesi
masalo nwa
nwa bia
ma nka ba kwa nime nka afu kwa nwa na aka
okay
nka ajuku ofo na aka
okay kesi nwa ka ha na afu maka
nwa nwa bia nka wa zali ko se menke nwa
okay
oburo na obu na aru nuke adiro mma
okay
isi ka alu sin ya nwa adiro possible aruke ya ru miliya ruke ya dem ma obuni nwe infection
okay
maka fine ebuka na so awu muke we infection ibu de staphylococcus mogoloria ni era rogu toya ka onru oge talisi sperm aro yin miliya aro yin eli ja nwani yenu
yeah
mama nde ime nke nwani we gabu no bu infection or fibroid orium ma ade ana afọ nka ade iche
okay
mana onwe ndi bu na ndi ajọ mu nade ndi ajọ mu nne si na onye amamọrọ ngwa ngula
yes
e dezere ba no wa gonia e wan aroye de mma
yes.
Na rudi de mma eje go na ogwu wori fa afuta
wori fa afuta
e bieje be la alusi si onye menne si na edi ime oda payale ale nwa ana payale nwa mmado
o de
di me nwa nwa nwoke abe buya ya isi nwa toy nwa nwa ya nafo
o de possible
bu ndu chichi ade o de possible ya bu mota nwa ya ga fori ka nwoke echu ya bu nwa ana bu nwa ana bu nwa
okay ana na be fu ana he yiri ha trouser na ga ka nwoke
ba bu nwa ndi ya de bu ndi na ni na yi to da ka nwoke
okay
mba ndi nwoke na me ka umu nwa nka bu na ni yifa
okay
mana nka bu na na mado mu nwa nwa ina to nwa nwoke na ngulu din ndu mu nna dia to na la ale otu munchu craft okay. Nema moronwa nwoke na ngulu di ya idi ime esna everna apayale ana payale nwa apayale nwa
spiritual
emwa nwani ina mu nwani ina to di ya mana di ime gejo ko mo ogu wori det ndu no ko ya si ame ko otu munye ko mo nwoke emwa nwani obun na na bi ebuyare de nwa na afọ ufodu ndu na eke nwa eke echi didi ime eke nwa yi ke kpo ya in spiritual realm ode na afọ mmadụ ebuo nwa na 11 months 1 year ndị a abụrụzi ordinary ịgbakwụta alụsị esie ma nne na tinye ya aka na-arụ nne nwaanyị chụbu onye aka mpalụ nwa nke m ikwe ya nkwa ịmụọ nwa ịdị ime ịya amụ nwa yi ego m nkwadofa papayala nwa ma ọrụ ife onwebe ọta na-ewu eji those forces
yes
and all battle ka ọ bụ so ọ bụ na ị deliver amụọ nwa ịkabakwa arụ bịa mezuo nkwa ikwe maka ọ bụ mezuo nkwa ikwe n'oge onye nke nwa ya eme gịnị ọ rapụ ị deserve ya
all right o nwere ife ikwuburu na mbụ ese ndị nwere ọya staff ma ndị nwere ọya ebute na ahụ mmekọ nwoke na nwaanyị na ya na-enye ọgwụ ọ bụrụ problem ha ndị ahụ bịa ka ihe ga-emefa ị na-enye ọgwụ
ya na-enye ọgwụ a na-enye ọgwụ ọgwụ ihe obodo onye godufa bụ na onye a bụ iwe egodi ya onwe ọgwụ ihe enye ọsagodi ya afọ ọsasịa ya afọ ịbịa gbunye mkpọrọgwụ na jerican onwe nke eji mmiri akamụ abado onwe nke eji pami ngwọ abado onwe nke na-esi esi ife ndị a bụ grade by
grade
onye a ga-ebu ụzọ nwugodu nke a na-asa afọ ọsagidi afọ ọ bụ na afọ chọrọ ịkwụsị o wele mmanụ tie na spoon nwụọ ọkọtụọ ya then first thing in the morning wele jerika cup ọgwụ nwụọ around 4 early morning then n'oge ife oge banye na flas ọnwụkwụ ya oge mewa naanị nwa mele o nwee ebe infection ntasị ntala na-arụ ya ọ gbatapụ ya mana oge ebuzọ rigoru nke afọ ọsịsa ya asagodi ya afọ ya eme ya ka afọ ya dị gị free maka na m na-afụ ya adịrọ fri dị ọdịdetị ntọ ọgwụ a ọnwụba ọgwụ infekshọn a ọ ma lụ ọlụ so ọ ka o si adị
okay nyechazie ya ọgwụ then amazi ihe bụ nsogbu
yes ọ na-anwụzi ọgwụ a ọgwụ a dị different types maka na ọ bụrụ ọgwụ ya nye
all right thank you very much I can agree nne kedu ndụmọdụ na-enye ụmụ igbo ọkachasị ndị dibịa kịta na-aghọrị ndị mmadụ ma ọ na-agwọ ọgwụ na-enye ụmụazị omekome a na-agwa anọkata a sị na ha na-eme ọdaechi ma anọkata a sị na igbo ha ma ọma mba ha werezie ha aja gbuwa ụnọ gị bụrụ ihe idebe na be gị ịchụba ha ka dinta gbaa ha ebe ọ ya aba ndụmọdụ na-enye
ndụmọdụ na-enye ndị dibịa ndị otu anyị bụ bikonu na ọgwụ ọbụla niile na-agwọrọ mmadụ bụ ọgwụ ọjọọ iji edunye onye a ka onye na-eme ife omekome mara na ịmụa nwa na nwa ya agbụla onye omekome maka na ebe onye si eje ana ka ọ na-eje atọ what goes around turns around nwaanyị nyekwụsị ịgwọrọ ụmụ achawa ọgwụ na adịna mma gwọrọ ụmụ achawa ọgwụ ma achọrọ ka nwa mgba achawa achọrọ m ka nwa mme gịnị ị na-agwọrọ nwaanyị ka onye na-ala nwoke ka ọ bute ike nwa ya ga-ejela nwoke ka ọ bute ike ị na-agwọrọ mmadụ ka onye gwụọ ya ọdị echi ọgwụ egbe anadịgị m igwụ ụnụ nwa ekolobịa malụ na amalụ na ọ nwere ịgwọ ọgwụ egbe 1 million aka ya adịrị ọcha ọgefe elu ya ịgwọ ọgwụ egbe n'ụwa a pụrụ iji emepie ife ma ihe destrọi ya ife itinye nwego ọdị echi ndụ yi dị na kpọmachis ọsọpụtọba ndị na-ewulu egbe ọgbụ onye aka ya dị ọcha kpọta ka igbu onwe healer believe in destruction shall be destroyed ogbu mma na na mma ogbo egbe na na egbe ife me ta no wa no anya ko gede fun and wa no zade ni mi abun ene eje se ka wori yogu do bale yogu adoba malu jugo ra dife jugo yogu aba ife ndi bunu na so o pa ngiri egbu
imara man mo bo no na ba ba yogu
ah o ife ndi bunu na so ndi na so enwe oka I will see you go on your game. Oh, I'm a little. Then I saw a cake only the milling. You will see a cake, go on your milling. Oh, I'm a little.
Even out of corner, milk.
So, hey, I do. Why did you? Never ask one, Mbeko. Ask okay, a malifine, Leonor. To avoid him, Monsieur Lubuin, we all come on all well, little. Than the old Ramolo, neither war. And the Malawan over in the passing mother were war. Ango ku nozo esi ndi jo kibuti ike ifo nya nwa awo jara moto ari wole mmili oje sauzu aru weti e nawo vorum ni jara moto ari wole mmili oje sauzu era saaro ati buti ike fonu ni ri okoko ndo fonu ndu ni jara ro nya ala na ati buti ike all those some serious side effect e man really fail because nature an otara ta sibute ara mo otara ta sibute ne buta yara ya amuro maka na adura ju weri e ne buta kwa yara ya amuro so if on mo mbe nye mu ikoro bia mo ma gbogo bia e bo mo ni tinye ku no wa malo kwa malo na ndo adere bo o won di tuku de belego fa ya bo gara age of 30 it been like 18 years ke bo lo gara ya 18 years alu o gara ya wan e boro sia wo bo lizi uwe ti gije mo me ko me 19 years e woro o ga ga chi iku ilu ro si o ga maka chinwo ogo debele onye akala aka mmado obuni mebere akala kai o ya dali to manifest for your good and ndidi amaka masindo onye agomuto kibeli sin nei kije gomuto mo je be di batni ke temple di mmado mo isi mmado ga wali yogo sigodo di bia na ji wori isi mmado ga wali yogo wori sigodo isi nwu ya me pratika ya mo ye ko e fo oso oye di bia singa bulu ko mangala yi
Mommy of National Media got over by me. No, whatever media connected.
Media got around. 80 million.
Oh, when Nuku Mira connected,
you remember. Media got around the world.
Eh,
Ushmeda Batarian. Ushmeda Batiara Bushim. I am a Bubelem Dungi. You look at every one about the Evan Alona. I am a Mira Camalia.
Can I own
a feeling? Me a feel.
Wow.
Well, I love to bless you. Come with Bianso. I'd like to go back for Queen. I won if you didn't believe. Also, when you find you.
Wow. I can agree. Ne kada ofina gozi fans gini ne.
Ofo na golo mai be ke be ka be video ko ngi ma. Ofo na golo fans m ka bu egbu a. Ifo na alobu na ebo alu ba jo so. Abuka ya li ajo egbu.
Ni ba di ko ofuga.
Eh, alu ba jo so.
Okay.
Abara li ajo egbu. Ya bu nka. Nka bu mma. O si si ki ge wele mma buri
eh. Okay.
Buna ifile ni na ugo ogu. For prevention, you somebody for John. Yeah. Or protection, you meet somebody for John.
Call I want
to have. I want to have. I will link your support in. A body call your gas spiritual. Okay, baby, boom. Yeah, no, yeah, no matter. Isimu. Odamuro.
Odamuro. Okay.
Isimu. Mbulo bimu. Odamuro.
Manada, abani onyaki adi.
Mbano no. Ndio John. Ndio meko. Ndio nebe binke mado.
Yes.
Ndio la kwa ganiru madi befa.
Ndio neji daya karaka youth zode oho.
Ha. Rika homo na. Ndio na kuto baabane. Ko chuka batala to bu jeep ta be ko na kai fu je na ba ni wali o kere mbo wi se yari amo we nyule
da be na no da
yari ayo ke chuka batala yo yo ise ne ye wa kanya ima du na ba na la hola na kuchini aso ye gwa jo gwa o wole wo kule ba body call yi gwa ye gbe mo
thank you very much
as you love you afo ike o obuna ba ego spiritual gone in your body
Dalla,
I'm going
to go to the village. The chief priest, high chief, Tony Papa. We're now heading to the site.
Look at you, Ruana. That's not going to be there. Look at you, Ruana. Iji ofo obodo iji ma ofo mu abo ofia ofo mbu ofo nna nna mu nna mfa omu abu ya
obo nki ji aka gi we zuta na
ofo grandfather am ga ndewi am be meje atu mi di bambo You don't have from Tukuka Dibia. Tell me, Dibia. I'm a professing counselor from the South Tata. You go to shop, I lost the three shops. All on Kenjaka. The more when I was tender, even on people before Melana. You will be numb. One up, Bobodo. I will find Melly. I will move on. My grandmother don't wear it. So what happened, Gamble? Macarepe Mumpe, one hour up. But I finally is Tata. I'm going to Punjo. The Pugamma. Macanema, if I'm under my armor.
Right now, the new site of High Chief Tony Papa, you can see where he's building duplex. So he has a lot of houses everywhere here and there. Because the business is near to his oracle.
27 buildings.
No, 27 buildings.
Yeah,
27 buildings. That's a million more pure water. Still the CEO.
Yeah.
And also the counselor can hear him speaking about what is happening at the new site.
In the kitab, if no million, get a lucky off here. I'm a
lucky.
Yes. Get a Lagos. No million. I'm back now. Come back to place here. Why you could be about Macalos here? Can we get a dance? Million get up. But million more.
Okay.
So no new.
Hello, Roma.
Hello, Roma.
Man, don't you know you're a mona affect each?
I am mona affect the smell that area no put. Na road.
Okay.
But I guess it buy a rana. I'm a very friend. Because my road is moving.
Okay.
Then in the corner, I'll come here for them. If we get an event there.
So the milling, I'll be able to clean this yard. Yabunka.
All in the corner. So I did go to Milligo. I go to Belana. If
I'm
milling. So if I'm in the opportunity, when I'm walking out of my mind, there's a wine. Mandy be them, Bicono. Come no, 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 yako ba kioto iko chief ne ya bo ya bo
batuno ona gazi ha ho ha che wo no tu che me chura ha ja ma bi so hu che ja do ayeke ne
sobna chief oyolo ama ka mili amo gazi akike ya bele yes
sir
ya bo ele mmado obodo fe mmado megede no wake ya labo na mmado mala mala malo no bo mmado bu mmado ko bu onwe ya. Did you destroy Lagos. Somebody that is
doing this?
Oh no, my yet
can you have a chief. Okay, okay, okay. Aba wadik is Nandi Zogo. Eko da si kena chok on eze. Oh no, my bo don liya. Agara ye je jemba. I had a gomar kwati gomma.
Foma ke gana funan doi.
Orwane no
mo. Alaji mo pichinde wana wumu kolo dambi bo. Ife nide du no wa mwoge. Ife nide du no wa mwoge. Ogen ke ilu e ya bo ele mmadu akuna mbano wolo wakese fowa owa bo George ome mma na mma yana ome njo na njo yana ina emu omelane mmadu woteli yolo ki igbu mmadu ibe yi na ino nya anwo oku kabaru igbukwa na onya an kabaru ke ipo onye nke ozo ke juo ya oge nese lonu naba ikpokwa ana juo ajuju a ofo ye jide go ofo je nka mana onye ye ego igwo okere mgbawisi sika igbuo ya mara amalo ni igbugo onwe yi amala amalo basem ni sibu nwa mmado ka ye sibu nke yi maka ebo ye na eja ana ko na eja ato ina agwo gwo egbe bulu dibia malo ndi na agwo gwo egbe ina agwo gwo egbe ke nye ndi na emebi obodo ke emebi obodo malo ndi na emebi onwe yi from the name of Wasiaka Nanya, Macanonia Menna, but William Mambolonafia, Amaronia Yamata. Amaroni, one like Yamata Bumbala. I never been alone or glass, I don't remember Mambolo. Macamble, I'm all no glassy. Open that game with Ophi. Open that game with Ophi. It's in the Bocolabia, need to go Conoco, Nadiba, I will hear with Cabalogal and Oguego. I was saying, what did I come back on research? I'm not going to man my neighbor.
I got on a London now.
Now, Ludibia. Big go to Moko Vialo. Go on, Papa Falano. To my Vialo. You want all long. Secure your job. When you bubaru, now for Baronaga. And I walk Woka Willie. If you did, I will keep rebooking at that one.
Ha 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 ha
bu Bible, onye bu baro, bu baro na na baro. Ke do gwa woli na eja gwolo nka afufu, komo nka ogalanya. Ko onye era ki ibuyara.
Yes.
Onye ni nwere we ha sada gwolo ko ogwu, ogwa wole. Because ibia wole ego nki ye jwonta enwe ibu. Wola je tinya. Anye bu ndedi bia ka irie. Aye atia. Komo onye odi bi nyo okuna ewu gasa mba. Oya malia. Mana mwalo na the highest thing di emelo nwe no wabo. E ma time ngina chi ipa. Wolu ndidi. Mko ye wolu ndidi ngoti forma. Onye na gbo koso na ado kada.
Dalori no when the children with taking you going to have address na phone number ha eji when we take.
Anom na Asaba, Ile Kuka Express. Ifu ndi okada. Wo na je nke Tony Papa. Tony Papa omo abu Tony Papa. Ifu onye okada na ni na na ba. Esi a Tony Papa. Egwe na Tony Papa o gebuli be ba bem. Tony Papa abu afa. E ma no je missionary school so o gara pom Tony. So mezie ana boku zim Tony Papa. So that na o gen pempe. Mo ba mo. Mo se bu ba.
Missionary school sentit da.
So man, I'm going to now blow the beer. I'm going
to fight.
So why in the world is that? That you look okay. You look asaba. You have a full ago. You look okay. Koka kaka mwa no. When you are at Tony Papa house, fire believe me. Fire believe me. You can't do it. You don't keep mumado. I don't want to keep mumado. You 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 don't want to keep Ime mi fe yero mo mba yare aboye onu specialize nebo specialist nebo onu yabo eto alose inale mba difia nike maane anike sene onya anu efo ya ye meyi iketi ahei mara bugo na aboye onu ne nwuro ona ije ego onya ima moto ego nke yo business eh a scrumbler even amara gale onu na alo bolon kompe o jibe mota wonya ke nu akalo bia ilo o tu dia I'm not your mother now.
I can't get up to see you, Abara. I'm not going to get up to see you. I'm not going to get up to see you.
Okay. Because I'm a female, you are holding a standard. Okay. I'm a baby, you go. I'm a man, I do a yoga. I'm a girl, keep my belly going. Man, all bullo, naka idiot, and a man, I'm a troy. Never get a cheap. No one in me. You're a bum boy. You're able to secure good all, feel secure of all. Opening with all, joke about what will it, you're wasting your time. Opening with all, if you hear any ego, is it a joke what eat? Kita baca kita punya ego. Kita semua sisi yang mampatam.
Mana ya itu the real?
Itu the real. No dengki ya.
Okay.
E watch ya. Ndio mna use okay bobi ite.
Okay.
Okay ite.
Yes.
Ya boki ite um.
Yes.
Well allo.
Kahamu to allo.
Well tinye. Ya bu ni mwete. Abu ita mande allo.
Okay.
Ite jokari nye allo. Ife gani allo ba akalo wai. Akalo wai ife gani allo. Ite ite kiye mese o ita wuli gara akalo. Ide bi ana emeli ebele ki unke na eje ki unke na abata ki fo mara abata le mana I ga ama the limit of ite ego maka ni welu ife di anga atie ni ite welu olu oya backfire yin ta bi anu kata no dogu munwa no kata omu elu at the age of so time ana amu sese obu na me figo ite ebute maka ni buka tele ite ebuno bu buka dara nkata buka tali ewu na mara ife di meet yin ori be nwa yin I am going to do your spiritual status. I am going to do your spiritual status. I am going to do your spiritual status. Come back here and battle. We go it. Ite yete why? Ite yete fire. I got backfire because no way. Or warm. I go back in and enter enough dark number. Never rock if cause here. Or warm them. That bad just no menane. Dio mimi. O menane. Dio mimi.
So if you na cover, no come man na biaro. Yo biko. A wafa, a man ever problem, Mumadusi. A man like yes, when you own your ego choir, being 200,000, all that by my for member of Mono Hody 200,000. Wouldn't there hope ya, and your fego? Or wouldn't there got half a bar of half? Wouldn't there got a jelly goes never do now? Can take a barboy ever do now? Happy day, dear barboy. I'll never move their
hem. A long abonion susu gave what anything in your muego. Oh, yeah, Marif, with the bunka.
Yes.
I'll send your muego, Campona digga. Can you move the Bolova digga? Bora London. Onwe fuma sonso.
Mba.
Ko private jet ya ndi mbara na bora sonso sonso. Eh? Ya ngi abu di ya jugo onwe ya di bi na agwole ke kalesia. Agwole onwe ya ko kalesia. Onye bu kalesia ma owa bu chukwu ike.
Ko kabiam.
Ka bu finance. Ndi ayi fo ayi na eme, bu kola na ayi ka ayi na eme. Mana ayi mas na ayi bu chukwu. Aya bu chukwu. O chukwu je ndo mmadu. Ebuka highest di bi na owa no ya wo. Ebolo highest prophet ya won.
So if you na call na na you ko na ndi finance rike, ndi business na na azu.
Nka bu ya bo da afa.
Yes.
E gbazi afa. E malmo milk ye je. Ko bi ga tuwa da ndi uzo. Ko bu ndi chie ndi mbu na ye nsogbu.
E na ru ko lu mmiri.
O mu abu chi ma re ntempo no. O ma ga yom gold ndi mbili no no. O mu abu dibiz mbi da social media. Na ni igbo nile.
Okay.
O mu abu the first native doctor. But social media.
Chief Dr. Tony Papa still speak here.
You know that? So, abroad if that. I am working the world. Make it
there. I am working about the new one.
I am about
that. I am about that. I am about that. I am about that. Come on, if you enter a corner water or an SN again, you that listen to us, first understand that whatever problem you have has solution. Neither the problem is from God, we can't solve it. But if the problem is from human, made by God, created by God, or can come here, we will settle your case. Your case is settled. They are here to attend to us. They are here to listen to your problems. They will discuss in the spiritual realm. Whichever one that is hit, here is the chief judge.
Eji do yogwa. Ebi adole yogwa.
Adole yogwa.
Ato ya alose. No ya no anwa. Abasa ali akalaka.
Or the okrentona is being heard every day.
I'm going to go to the house. Oh yeah, but I'm going to use this here. What's all you ego? What's that? I'm going to go mad.
Is it okay?
Pop and play. Then let's say mad on the NBA. Nigga, me, I can't even see you use bundle for Amazon. Not on the NBA. Last year, I said yeah, okay. Let me just get the amount. I'm going to buy a lot of CFI. I'll
all right, I'm down now. Can no one? Now, I'll stop now. We're
meeting. Right, Chief Doctor Tony Papa.